kifo kyaffe eky'okutulamu. Mu mirembe n'emirembe era lwazi lwaffe. Siganga kwe mukono kwa malabo kuna tumana fe ensinga tena tonewa ebitu mbapawo Lero tu